Wathi nesikhathi sokubeletha kwakhe beka ngamawele asesifini sakhe. Wathi esabeletha omunye wakhiphe isandla. Umbelethisi wathatha wabopha isandleni sakhe ngentambo ebomvu. Wathi lo uphume kuqala. Wathi kuba afinyeze isandla sakhe nangu umfo wabo ephuma. Wathi ufuzuleleni na ngalokho igama lakhe laqanjwa ngokuthi uPeres. Nasemuva wapha umfo wabo wayenentambo ebomvu esandleni sakhe igama lakhe lathiwa uZera. Uma sifunda nje lesingisi ngithanda nendawo ethi, and so it was when she was giving birth that the one put out his hands, and the midwife took a scarlet thread and bound it on his head, saying, this one came out first. Then it happened, as he threw back his head, that his brother came out unexpectedly. And she said, how did you break through? This breach be upon you.
Jesus. Amen.
Therefore, his name was called Peres. Afterward, his brother came out who had the scarlet thread on his hands. And his name was called Zera. Asivala amehlo sikhuleke. Baba siyabonga izwi lakho eliphilile neliphefumulelwe nguwena. Siyazi baba ngokungangabazi namhlanje ebusuku ukuthi uzoguqula impilo zabantu bakho. Uzokwenza lokho okungenzeki okwenziwa wena kuphela. Ngiyakhuleka egameni likaJesu waseNazaretha ukuthi ugcobo lwakho luphule onke amajoka, lususe yonke imithwalo, abantu bakho bakhululwe ngegama likaJesu waseNazaretha bafinyelele empilweni abafisela yona. Makadunise uJesu sisezwe silakho manje. Amen. Namhlanje ebusuku ihloko sami sithi God of a breakthrough. UNkulunkulu wokuphumela ngale. Abaningi leli gama le breakthrough bayalazi. When you say there is a breakthrough, kusho ukuthi kube khona ukuphuma obengalindelekile. La sifunde khona namhlanje indaba yamadodana kaThamari. UThamari waye umagodi kodwa walala nomkhwe wakhe, kwase ekhulelwa, kwase kuba namawele phakathi kwakhe engazi. Kodwa kuthe sekufika isikhathi sokuba belethe, base bethola ukuthi esiswini sakhe kunamawele. Uma bethola lokho sekufaneka belethe, lithi iBhayibheli kukhona owakhipha kuqala isandla. Siyazi ukuthi akujwayelekile ukuthi umntwana mayitetwa kuvela isandla kuqala, kuphuma ikhanda kuqala. Kodwa njengoba kwakunombango ngaphakathi esiswini engathi lo wayethi noma ungishiya kodwa ngivele ukuthi ngifuna ukuphuma kuqala, wasiveza isandla sakhe kuqala. Uma isiveza lithi izwi leNkosi, kwabe sekuthathwa intambo ebomvu yaboshwa esandleni, wasihosha isandla sabuyela ngaphakathi. Belindele ukuthi njengoba ehosha isandla kuzophuma yena futhi, kodwa kungazelelekile, kwase kuvele ongasivezanga isandla sakhe. Le breakthrough engikhuluma ngayo namhlanje eyabantu abangavelanga kuqala kodwa futhi abazovela kuqala. Khona abantu empilweni ababenenhlanhla okusiveza kuqala isandla sakho, kwaze kwabeka uphawu kubona kwathiwa impela nango ozophumelela, kodwa uthe ngasihosha isandla. Lo ongasikhiphanga isandla uthi ngeke isilule isandla, kodwa ngidale ngekhaya. Somebody shout hallelujah. Ngesikhathi ekhipha isandla sakhe wacabanga ukuthi usenqobile, kanti akazi ukuthi breakthrough abokuqala baba bokugcina, abokugcina baba bokuqala. Somebody shout hallelujah. Tonight is your night of a breakthrough. Noma kukhona abahambe kuqala kunabo basheshe baphumelela, ungabisacomplain, ungabisabalisa, ungabi ngisho nanomona. Bayeke bakhiphe isandla, kodwa ingane ayiphumi ngesandla, iphuma ngekhaya.
Hallelujah.
Khona abantu abavela kuqala ngokuthi bazala ngobani, ngokuthi bafundaphi, kodwa iBhayibheli isikhathi lethu iphi ngayiwino ngaba namandla, nomjahu ngaba nejubane, nesikwa ngaba hlakaniphile, nengebo ngaba nomqondo, kodwa isithuba nesikhathi kuyabafikela bonke. Into eyenza ukuthi uphile kahle emhlabeni ukwazi ukuthi nelakho ithuba liyeza. Bakhona abanejubane kodwa uwina ubona umjahu, bakhona labana amandla kodwa akuqobi bona njalo, kodwa ithuba nesikhathi kuyabafikela bonke.
breakthrough. Nkulunkulu ofohla phambi kwakho. Wabuyela ngaphandle waphuma lomfana. Waphuma umbelethisi wathi mfana wami ngixoxele. Uphume kanje. Niyazi imbazalwane. Niyazi imbazalwane. Ukuthi njoba sila ephasikeni. Khona bamangala ukubona ukule conference. Ngoba izinto abazizwe ngawe ingakafiki iconference. Bebengacabanga ukuthi uzoba useza nami iconference. Bayamangala ukuthi uphume kanjani ngoba sizwile. Ukuthi la ubuvalelwe khona baphuma abanye bangena khona.